na yenko western north mantam no emo aposifo a woman tammi mu akeka wo ho ema wo mu a eka moto afidie no bia won nam kwan paso eka no wo mu achechire moto no makoma akobeye se aduanan eno metre 45
Western North Mantamu Motor Traffic and Transport Department a Eshe Ghana Police Service ase. Ene Juaboso Police Service no aka wo ho abu mu aye dwuma bia. Wa kyerɛ motorcycles dunum ene pragia aduasa. Esan sɛ wonum a wotwi saa motorcycles ene pragia yi. Wonum ebu emra hoduo bi so ɛwɔ sɛ hwe Juaboso. Wotaye nam so ema police fo yɛtusi montini so enyina ne sɛ wonum pɛsɛ wo kyerɛ wonum a wotwi saa okada ene pragia yi bi wa bra. Wonni emra so no. Na afei wo hwɛ sɛ wonum ɛwɔ Krata SS wodi yesa adwuma nana dwumadie no ba wiye no ana ASP Juliana Forsing ya woye Western North Regional Motor Traffic and Transport Department Commander eni amani boni echichi nkomo
agia no two ties ya eni ya babetina yi even dom running gentum enso so I said dodo na na e ba system num amamfo to na eto na titru sa two ties yi eno amamfo de ya robbery titru pa ti ahwe hu se 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 ya atena sa ahwe han tamia na e de oha bebro mamuni na nti na ye ni mpenifo to ato adwene hu hia se nde ye bedwa bo so ha e wan ye first time maba ha ba chichi biegu court ane ade a nti ye na so na yetum se system na nkasa no pragia no do so ngom bebre na an register ye e bi so a register oni riders licenses insurance ni hu bibie ni hu nti na sa afori na na wo se nde ye ba na ye be operation ye chichi dodo na Na yedi omo famra kwanso.
Enweche en Regional Police Public Relations Officer ASP Michael Nkekese edi afutu ema. Wanuma otwisa ukada ibi ene ukada ra no mse. Omomode aso obema wonkrata wodi adwuma no aye krogen ntisa ade a bibiara wo bechire no no. Wodi nebekwa kugina emra enim.
Ye pese ye tu pragia for no fu. Se uni license akoye. Afei owura no ma omototo pragia no so. Omo make sure so be license pragia no ansana wo dia ye aduma enti sade a ye de owners no ebe ka ho akọ court na wo hu se wo to fidi a ese se wo license enu ni futu a ye de ma wo mu afesu ye san so ka se ye you e nyina echi no obi wo any other information a e che se obi bi chebe bi e bokro no a omo ma police aso nte ye de be ye aduma na ye tumi ama kro no no a perform on potem ha na somje ajun asomje so aye yandia